Because ɔno woyi ne nkɛseɛ nkɛseɛ anaa ɔno ɔbɔ ka ansana ɔyɛ nti wɔwu ntumi nyɛ onipa bu abomfia no wo nso wobu wo ho abomfia anuanom. Deɛ ɔyɛeɛ no wobɛtumi ayɛ ɛmu ho abɔmfia wobɛtumi ayɛ ama no aboro so nti yɛ bi fa ahoɔden na yɛ bi na wobɛtumi ayɛ bi.